Majid, Zachary Alex,
360 Empire,
Tumuero Patrick, Pato, Mano Pato Marwan.
Adonja jawa giwi ate Aja uye koda mabunde pako Aja uye koda mabunde pako
Babanji
Usiye mpato
Lopkira adonja jawa giwi ate Adonja jawa giwi ate Aja uye koda mabunde pako Aja uye koda mabunde pako Ongengo morgo Nonge no morne Kata gigo morne
360 Empire
Mapiano be mor Nyako mojo ganyocha wero gi uwe Nyako mojo ganyocha wero gi uwe Ane mojo ganyocha wero gi uwe Kawona kelo nupato Osiep na mapato Uchaku uwe Samu uwe okamano Gino mora Nikech nyinga trend Nikech nyinga trend Amedo bedo celeb Amedo bedo celeb
Wapinduru ya pato Mano siepna Swa 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 Welo 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 Suro suro suro
Pato pato Inga maero pato Osiepna ni berna Oko berna gisura Kitemo berna go
Chogo nyachali
Kako konyo jiberna Inga maero pato Kako konyo mora
Arosi ya
funda chia
Osiep babanji Inga maero pato Osiep jipano ranu marwa Manu tuku pesa Kamera lerende
Sura emaraj
Aweri gijuogi Aweri gijuogi Kata ukaja juoka mano We aweri gijuogi Ingama aeropato Asungi nade Apaki nade Baba anji miatupa Napaku upatu Ongamoro mapaka Ongamoro masunga Uchode mia urusunga Asungo pato
Marion Juma
We wapinduru 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 mikono juu mikono juu ya pato mikono juu na eh wapi makofi ya pato
Radox Maduro aka
pato pato Ilomu baba Ijalo bazu Ayuwa nindu masani Kitugo kode
360 Empire
Sami tugo gipato Koni jimnitie Wabiro diemi Ikinyo pato Agogi nyalo warpe